Ponalo has selected a storybook that is good for learners to retell and has prepared her lesson. She has also prepared learning activities for the rest of the class to do while she's busy with the reading group. One group does a literacy workbook activity. The other group has a sequencing activity using cut-out pages from Tlowana Marata Huitsi. In this activity, children put pages of the storybook in the correct sequence. With two groups occupied with their separate activities, Ponalo can now start with the reading group. To introduce the story, Ponalo talks about the title and the picture on the cover of the storybook. Before she reads, she introduces new words to the learners. And make sure they understand the meaning of the words. Ponalo then reads the whole story to the learners while they follow in their own books. She reads with expression to keep the learner's attention. And does the actions when the elephant's trunk is pulled.
Fela.
And pulled, and pulled, and then suddenly let go.
Nko ya tlwana ya tauloga. Ya tauloga go fithelela rutu tlwana ya kanama. Ka go latlhegelwa ke dilalelo tsa yona.
After Ponalo has finished reading the story, she asks questions to see if the children understood.
E ba ra ire. Ke dipologolo tse fetse tlwana e kopane le tsone motsile mo ene gore o ile ba dibotsa dipotso. A batla go itse ka ga tsone. A tle ga.
Tlwana ene e botsa gore tlo thuta gore ke eng se dira gore thama gage e nne telele.
Tlwana e boditse thutlo gore goreng thamo ya yone e le telele. Phologolo engwe e latelang e leng goreng e ile tlwana e botsa ke mang? Ga re ntse re buisa bukeng ya rona. O ka nna wa nna wa tsaya wa lebelela wa bona gore ke eng. Ke mang? Ga ke re o re buise. Phologolo engwe ya bobedi e ileng e botsa dipotso ke mang? E buditse phologolo mang gore lenaka la yone le le ntlha. Ke phologolo efe?
Tshukudu.
Ile ya botsa tshukudu gore tshukudu. Ke mafoko a feng a re simolotseng ka one mokganye a e leng goreng wa utlwile?
Hibitse.
O utlwile lefoko hibitse. A le utlwile ba re le hibitse e direng. Ba ya ba e bua mo polelong ba itse ba re hibitse e dirang. Tlowana e boditse kubu gore goreng matlho a yone a hibitse. Le ga kabe le tsamaya mo fatshe kgotsa le tsamaya ka godimo. Le a fofo. Le a fofo. Le ga kabe le a fofo. Go raya gore le ga kabe le na le eng? Le na le diphuka kere. Le ga kabe le a fofo.
Then she asked the learners to retell the story in their own words.
Tse dingwe gore ke eng se dirile gore.
Ke phologolo e feng eo? Phologolo ya ntlha e boditseng ke mang?
Thuto.
Sometimes they may need a little help.
Kubu. E boditse kubu gore ke eng le dingwe gore lenaka la ntlha nne le tonne.
Kwena ikumile mko ya towane.
Kwile khadira khalangha kwena isina go tlogela towane.
Towana ebe ewa.
Towana ebe ewa go tsho go dira khala.
Mko ya yona e tla go tlhile.
Ile bona mko ya yona e tla go tlhile. Ke ba le go mpere di phologolo di tong di tumelle.
The principal of Khatontle Primary, Mr. Tladi, has seen a difference in the school.
Since the introduction of this reading campaign, we saw a difference in terms of reading because there were books that were brought in that have helped us a lot in terms of encouraging learners to read. Because they were a bit interesting. You know, if you read something that is interesting with understanding, it makes you to want to read more and more. So I think it brought a difference in terms of the attitude from teachers as well as learners to be more interested in reading.